al'amarin da yake gaban mu a yau shine na matsayin aure tsakanin dan hayar mahaifa da yar matar da aka haifa mahaifar ta.
Kaga kenan shi wannan yaro kuma baban masarci.